ya mkutano tunaomba tuanze na national anthem ya baba ongee. My DJ.
Thank you.